zaidi kuliko siku alfu mahali pengine. Natamani nikae mguuni pangu, unifundishe nikusikie wewe Yesu. Hakika siku moja ni bora zaidi kuliko siku alfu mahali pengine. Natamani nikae mguuni pangu, unifundishe nikusikie wewe Yesu. Bye.